Namhlanje silapha eMthanzane Indoor Sports Center. Bawungajonga apha emva kwami ujonge nalapha emacaleni nemoto ezikhoyo. Wena mntu ubukeleyo kwimbheko ezoboxing channel ungacinga into yento yokokuba yipati okanye ungacinga bafana bangumtshato into eyenzekayo, ngoba kaloku ubungajonga abantu abalapha phandle ngabantu abonwabileyo ababonakala sizinyembezi. Ndikukhumbuze wena mphulaphula apha ekhaya, wena mbukeli wembuyeko ezoboxing channel, namhlanje lisuku lokubekwa kukathemba Killer Sicila kwikhaya lakhe lokugqibela apho ke ayolala khona. Uthemba Sicila kaloku basawukhumbula imbangi yoba simbekela apha Indoor Sports Center, imbangi yaloo nto into yokuba wayedlala amanqindi kakhulu. Ungathi ojonga nalapha ngasemva kugcwele abantu abedlala amanqindi, sinabo oomzolisiyoyo, sinabo Ndoda Mayende. Bawungaqwalasela kakuhle futhi apha emva kwam ngabantu ababehamba noThemba nendlela nje abanxibe ngayo yindlela awayeyiyo. Yiloo nto ke ubona abantu abangaka bonwabile, and abantu abaninzi baye baxelelwa into nto yokokuba apha alilo nekhaya lenoba kungazinyembezi, masihambe siyovuyisana noThemba. Ngoku sihleli nefemeli, sihleli kunye nabalandeli bamanqindi, sihleli kunye nabantu abebezabhoxa. Ngoku hlala ungahambi kuba sizawuthetha nabo ngabanye ngabanye. Yeah.